abantwana abakwiminyaka eli-13 ubudala kunye nabantu abasele bekhulile baseNelson Mandela Bay bavame ukuba ngamaxhoba okusebenzisa gwenxa iziyobisi. Esi sixeko sijamelene nomcelimngeni wokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi, nto leyo ekhokelela kwizenzo zolwaphulo-mthetho kulo masipala umbaxa. Izakhiwo ezingasetyenziswayo zijika zibe ngamakhaya abantu abangenazindawo zokuhlala, oku sikubone ngethuba sindwendwele ezinye zezindawo. Ukanti sibone abantwana abancinci bekhuliswa phantsi kweemeko ekungamelekanga ukuba abantu baphila phantsi kwazo. Ukungabikho kwiindawo ezininzi ezikhuselekileyo zokufihla iintloko zabantu abangenamakhaya kwesi sixeko kubenza babhenele ekuhlaleni kwizakhiwo ezonakalisiweyo.
Okay, I've been telling Soweto on sim. Okay, live about to tell it show me, man. Ave nazihambele apha ekhaya ndingiyo into ezohlala apha ngiyoba ndisikarela apha ndiyasikarelela man pha ndisebenza phayana ndifumane imali de ndiyitye kiwo khona abantu abafikayo phaabalungu ufika imoto azithi awey into zokutya yonke laa nto siyitye kiwo like etrain manje.
Really, for a shooting and stuff, and each hour I was outside, and we are both people, so that's why I'm here in town.
So now that you're living here in town, are you still poor, or is the situation better now that you're living on your own here in town?
For me to stay on, I was better, because there is the house in the area, but it's not safe for us to stay. But each year we can see where we're living, but we're trying.
So how do you make a living when you are living here? Do you work or do you scurry each and every time for food?
We scurry normally for our food.
So where do you usually scurry for food?
In the streets.
And how?
My boyfriend usually scurry me.
So what challenges do you encounter while you are living here? Do you get people coming here to rob you guys? And has any one of you guys been a victim of rape?
Yeah, I think there must be some of the girls here, but I'm not one of them.
Mm-hmm. So do you perhaps maybe have a drug problem when you're living here? Because a drug issue is usually one of the issues that you guys encounter when living here.
Zenza izinto ekhaya yakhe benomntana phaa kuba nebantwana kuthe kuhambe ixesha latshintsha izinto then ndawumntana ostowed like bendingumntana othandwayo ngabaza bam zenza izinto erayithi so ndatshaya i-drugs atshintsha izinto zam then ndiyohandeva like bendingabi ekhaya xa bendisibe esitratweni then izinto zezilike singene ekhaya then ngobathe ndisipoyile isenini yasekhaya then abandanomntana wokuqala xa lokuhamba nomntana ingazabe bandazizawuthini na. Sesisocial workers ndanikezela ngayes open adoption since like esemncincena I think when I was 1 month since now and summers ba open thank you nalo mntana esibini like noqala amadoda ke noyisibina nazi then ndanikezela nalo wesibini if like ngoku ndinokubuza uba unobuza khaya bauphi bamazi nako nama nazi ba uphi na but uthiwa uthethe ezi-social workers balalahle kuhle lapho so like nabantu basekhaya like aba okay, first time they accept my person is in the wrong. But when I found accept to go, I've did my wrong things. They admit to go to the wrong when I come in, so I'm in the drugs. They can't go up and build in the town, send the zero, send the sex workers as I can. But still, like, sorry about that. Like, Benji, like, I'm going to change the echo, brother, I'm not going to change the echo because of like, I found accept to go to like, Tibuyenzo challenging. So I wish like Tingabuela Telekai.
Abanye kwaba bahlala kwezi zakhiwo bashiya amakhaya abo hayi ngokuthanda kwabo kodwa ngenxa yezinye imeko nezabanyanzelisa ukuba bashiya amakhaya abo bahambe kodwa basafuna ukubuyela emakhayeni abo apho bakhulela khona.
Sisi wam ukugawula uwarhuqa ndingawenzanga made bahaye mafutshane ukuvela bobuqelima bomntu othi wena umthembile ligxalaba lakho lokulila ukukhulisile wayo le nto ngoku namhlanje uyiyo. Utshaya sisi entyi namhlanje utshaya engaka into esisiyobisi. Sisi wam isuke kukausi nomama babo oomama bam abanzalayo mna Sowela apha kulomhlaba ulapha ezansi kwaseMpumalanga eNew 9. Eh kulapho kwakhona bobuse uqala. Aye afuduka ukuziphaluka ngeziphaluka. Ngoku indlu sekhaya yayefudukela e-29. Nxa esishemdorhu umama nomakhepu akasekho umama ozalayo wanishiya ngo-97. So indlu yakhe naye yayefudukela phaa. Nini ke ngoku ubugweli bomntu lona bumthembile usithi licaba lokulila. Kulona wakungena ngasemva wayithenga indlu kamama kwi-structure inambari. Nini mina wandathatha okweplastiki xa uyilahla ngapha kwelathango lakho lide sisi. Awuyikhathala ngoba uyowanjani na. Unibona namhlanje ndilapha kwele ndawo kweli qumrhu lakamasipala. Ndilithathele kum edlanzini ngendlela amabhakabhaka. Enza njalo akhebhule umhlaba kamasipala ngoku. Apha ndihlala apha mna ndibone uba mandizohlalela apha uba mandithi ndiyahamba ndiyohlala endlovini. Izinto ezenzeka endlovini kuthi lutsha zimbi sisi. Sibulalana kwasodwa kodwa sidlala kwasodwa, sakhelane kwasodwa ubuyelenqe. So ndikhethe uba uzohlala apha siswam. Andisebenzi, andina-ID, andinakhaya, ndingulo mntu ndinguye. Mama mnangwa eNew 12 April Plus, tata mnaye akasekho. So ifemeli lena engoku iye yavela ukuba bangabantu abanjani against him na. Uyayibona sisi wami. Ndixelela kuba ndingakwenzela umzekelo, masithi umzekelo bayi 50. Kubo bonke ndi-under ii-insurance zabo. Kodwa kubo bonke akekho nomnye ozayo uzokhangela noba ndiphi na. Malibongwe ntoni uzolala uyityile, malibongwe ikhwapha, malibongwe intoni. Uyayibona sisi wam. Kulapho sisi wam ndiye ndaqonda mani mandingabe ndinika omnye umntu ixanduva likanomakhepu nomcolisa abangasekhoyo apha emhlabeni. Mandiziphilele mna olu hlobo uThixo nezinyanya babhudlelisa ngalo, left right center. Noba ubheka ngabo umoya sisi wam. Thembele kubo sisi.
So bhuti wam, ingaba uziphilisa njani ngoba uthi awuphangeli uzihlalela apha kwesi scrap yard? So ingaba indlela yokuziphilisa yindlela enjani?
Nini sisi wam, ukuthi kongena umntu noba nguwe umzekelo, sisi wam uzolahla izinto zakho zingcolileyo zomgqomo, ndiye ndicele sisi wam, ndicele ukuphihlanza. Noba intono nayo mna ndiyayibulela. Uyayibona sisi wam? Dani ke ngoku uba uyandivumela ungaphathi nenye iplastiki yakho, uvula ibhuti nje umane usolatha le nale nale nale. Khange ungayazi sisi wam, ndikusikele kwekati yomoyeni ndiyiwilisiphi apha ebhenini. Sisi wam, ndithi ndogqiba ke ngoku xa umkile wena sisi, ndingene phaa ebhenini ndiyophicota laa plastiki yakho ubuyilahlile. Ndihlengahlengise phana ialakheni iscore ibhotile ezi ukuhlukahlukana kwazo, amaphepha i-cardboard, yonke le nto i-under kwi-recycle. Sisi wam, ndithi ndokuthi ye uku ndobona noko lo mthwalana ndinawo, zikhona izikali ezikhoyo apho ubeka khona oo-tricks aba badlela idla le nto yindlala. Uyoqhathwa ke yaloo nto ke sisi wam. Noko ufanele ke ukwazi ubuya noba yi-R10, thenga amagunye R5, thenge noba idrinkopopu. Ubone enye ke uba uyaqhumisa uzothengela ibayibayi yakho, uthengele loo nto.
Futhi wena usebenzisa iziyobisi kule ndawo uhlala kuyo?
Sisi wam, ndiye ndaqonda uyoba ndingayithatha loo nxaxheba ndithi ndizisa elo xanduva apha kule i-head office seyiminxene ngoku ikule trauma ikuyo. Ndawube kanti andiyazi inzondelelo endiyifune uyiphila apha emhlabeni. Hayi, apha sisi wam andizisebenzisi iziyobisi mna. Kodwa bakhona abangani umzekelo abaklina apha imoto. Baye bathi xa bezutya bafike apha ke abazisebenzisayo kake benze iinto zabo kukwaziduko zonke. Nangona kuhlala uzikhali. So hayi, andigxothi mntu, andithini mntu. Umntu makazi preferishe comfortable ezi bayingathi uphako kwabo naye. Sisi wam.
So but ngokubavumela ukuba mabatshaye apha obisengxakini wena namapolisa.
Nini yabona na newari bayewe emele kude sisi wami. Ikhona ingxaki sisi wami. But kodwa ngoba umqelima kwabo ke abokhala engasusondela ube lapha ecanga kwami umntam ndithetha ngawe ngoku baye beze rhoqo xa kumila uba ngathi amalanga ayatshonela nasezinzulwini zobusuku ndive ke icango makum yandikhona iintloni zam ngaba kantsasana hayi ndiphakame ke noko ndiyibambile loo bhikini zam ndizovula bafika hayi ninini ndihlelele ndedwa sisi wam
so xa bezoreyida apha akho nto bayifumenayo kwelakha icala
sisi wam nangoku ndingakufulathela umbuze nangwa ujilikithi ngeyiphi into okwayifumana apha engekho semthethweni mntu kuba ngomso nangomso andifuni kuthiwe ubani ngabafana bahlala phaa kulakho ndina uyayibona sisi wam akuthandanga mna uba mandizobalapha and being a young close I am, being a young Tony Yam, and in my life I never thought even him na thousand beg we away in G. We have a swam. But go to a Utatu Tiko Nesnyan, a bacon and got a long English. None in the corner. Nango go by well, right, wait, obey and divaba. Nango don't do today. Ngoba ngakugcokisa sizwami ziyenzeka ezikigaba apha akungoku le ndawo uyayinjina apha kodwa you won't believe bungasoze ningene ngezimoto zenu from the day mna ufika kwami yayiqala phaa ingunguma akungeni imoto yinyiki manje eyenzekayo apha kodwa uthixo nezinyanya bandipha amandla ndayezama uyitolerate loo nto uzise ndane ndayitolerate ngoyithini ndayimane ndiyifaka nomlilo kwenzele ithini itshe ibe lithuthu ibe khaphukhap for imna kwenzele xa ninijonga namhlanje kunjani nojilikithi yaxelela ubethe irawundi ngoku ivire lakhe alahlatywa nayo ibhotile tu
so bhuti xa usithi ngubo klina le yadi because lena yadi kamasipala umasipala akho ndakuncedisa ngayo
sisi wam ndizamile ubahlebezela inxaxheba endidlalayo abantu abaphethe eli qumrhu le ndawo kulahlwa kuyo akekho wena sisi wam ngoku enotsho uba sithetha into enye ngoku evakalayo uba okay malibongwe cela undenzele i-business plan uyayiva sisi wam ne then mna after undenzele i-business plan malibongwe ndizawunotifya mna uba ithini into yakho kule business plan ne adventurous ke ukuncedana nawe malibongwe sawuzama mna kweyam iwages umzekelo sisi ne ndikuthengele igrosali nento ezothambisa nentoni wena usiqokelele loo chicks wakho uzamele ingxowa okanye iikhonteyina uyayibona sisi wam unintsi nomhlaba i-central for i-recyclement ngokubona kwam usisi ndizamele ukuthetha nabo sisi wam especially belona bekade ndiye nam ndamenzela ixanduva uba ngoku koyisakele mna ngoku akho mandi sisi wam uba uthi ugqiba ukoropa ngoku ndingumntana akho mzeleyo ndingene mna dafa ngehlango egcwele udaka mutu nditshize so ngoku ndiye ndahlala naye ndamxelela nam where do I come from uba ndizoba lapha ndizothetha nawe naye uhlobo ndithetha ngale wandiva sisi wam kha ngoku into endiyibonayo ngoku unqabele sisi wam endibabonayo ngoku abantu ngaba baqeshe aba bantu baklinayo emini nabo bantu baklinayo emini you will never believe bayakwazi ufika apha kusasa kungekho nto bangayenza sisi uyayiva sisi wam umna juba ndingalelanga nditheni yabona ndiyaklina yonke laa nto sisi wam kube klini klini yathi ndithini yonke laa nto yonke edisposiwe kwindawo engekho rayithi ndithatha ndilahla ebhenini uyayibona sisi wam ndikhethe engoku ezi zam ndenzela engoku ntoni ngomso kusasa Ndithi ndiyazi uba ndilala kudini worisayikila kwam ndiyazi kusasa kodwa ndizawuba nazo ezo zinto bendizifumene ngephezulu ndithini ndiyozibeka esikalini ndifumane noba ngabe-five rand ivieri nonontlupheko iswekile randi ndiyayithanda iswekile sisiwam ngenxa yesigulweni naso i-low blood pressure ayinapilisi sise ayinatreatment ayina-injection yeve to uba mawuyo uhlale nomntu njengawe njengawe mna nawe uhlobo uthetha ngalo naba bame apha uyayiva sisi wam it's how mna I'm getting healed even nento yantoni sisi ndithi mna sisi wam ngoku anabheda nantoni kodwa ndithi xa sendiyovula amehlo ndibone uba it's a brand new day ndithi inkosi bawo inkosi izinyanya zam ndinoncumo ndiveze nomhlathi liyawutshona ilanga oko ndihleka ndizalwe oko ndihleka sisi nekopi benke ndayivusa kule kwezi plastic zakho ninini imanje italolo hlobo kwafa ndiyithandile le kopi ithi a day without laughter is a day wasted so mna ndizelwe ngulo mntu ndinguye sisi wam ngoku mna sizi uba ndibonile uba ibeliphutha uba mandinqube kuwe nekhamera kuwe nentoni but ndizayihleka laa nto it's not that uba andiyidanelanga ifani yam ngudana uyayiva sisi wam so andithathe omnye umntu ingathi ndiyamanoya ubone sisi wam nditsho loo nto sise abantu abaninzi kunzima uphozisa laa nto uba hlala naye umntu kwenzele ukwazi ube nelizwi odlayo wena ngalo uba ndiyamazi ubani abantu balapha around kule tipu abandazi bona abandingubani kodwa mna ndiyabafosta ngobabulisa ndimbuze impilo na etheni na kusebusuku kusentweni na le ndawo le nto phaa ba ungaqwalasele kuko igepana phaa where izilebs idibene yonke negeyiti ivaleka ngobona kwam sisi and kwakhona amatshingilane apha ngobona kwam yonke into yayihamba ngolaini ndikwavasa bake yonakala xa bekutheni andinokuxelela sisi wam
uceba wakwawadi 5 esecentral egqibeerha uterry stender nengingqi edume ngokuthengisa nokusetyenziswa kweziyobisi kwesi sixeko uzimisele ngokuzingela oonqevu de kube kanti iwadi yakhe ayinalo nechaphaza leziyobisi.
Well, when I was elected to be the ward councillor here, there were two things that I wanted for this ward. I wanted it to be clean and I wanted it to be safe. Because if an area is clean and safe, business flourishes, people are happy, etc. One of the challenges that I found immediately when I came here is that law enforcement agencies weren't working together and they didn't have a plan to deal with this area. And then on the other hand, I had churches telling me that they were losing congregants. Every day there were reports of infrastructure and homes being burgled. The streetlights weren't working because criminals would strip the cables, etc. I think the reason why I'm most passionate is because I've always had this really strong sense of justice. And it's an injustice to me when a student has their earphones or laptop robbed, or someone gets held up at a knife point, or a lady gets assaulted by people who are just trying to steal whatever they can to pay for their next fix.
Do you somehow relate to whatever crimes that are happening here, or know someone who has fallen into drug abuse, maybe in their family or friends?
Relate because I've been a victim of crime in this ward. Becoming a counsellor and starting to make people uncomfortable, coming to do raids in these areas, putting pressure on these people who've generally gotten away with doing whatever they've been doing, and me trying to come in to do this, disrupt and irritate. I started receiving death threats. So there was a time that my son and I, we had to stay at home because, you know, people were, because people had made death threats against me. But I've also had my vehicle broken into, so a knife was left on my driver's seat of my vehicle. I've also had one of my tires slashed with a knife. I had a brick thrown on the top of my vehicle's roof. So there have been a number of incidents like that. I mean, I've also had people stealing things from my home. So whatever my people are going through, I'm going through the same thing.
Peter, we know that some days you do catch these criminals. Can you give us an insight on how you actually go about doing that?
I've managed to help with 12 arrests of getting people off the street, mainly for robberies and things like that. Although you might recall Marilyn Schmidt and her murder in Sherlock Street, she lived four doors down from me. And thanks to CCTV footage of my cameras and a couple of informants that I had, we were able to identify from a picture of the suspect's shoes. And the informant was able to say, okay, I know who wears those shoes. And then I went to SAPS immediately with this information at about 2:30 in the morning. And it was kind of ignored until about 10 o'clock that night, when eventually I had all of these people come to my home and say, okay, we hear that you've got this information. And I said, well, guys, I've been trying to tell you this since this morning. And they used that information, and within an hour, they had apprehended the assailant, who then confessed.
Seeing that you're a counselor that's on the ground, do you perhaps sometimes get drug addicts coming to you for help?
As much as I have zero tolerance for crime, I have a very soft spot for people. I love all people. And so they are the genuinely destitute amongst the people who live on the streets. But there's 10%. The other 90% have homes. And for whatever reason, they've come to Central leaving their homes, and whether it's the drug dealers giving the drugs out for free in the beginning, and then they have to go and steal and sell to support their habit, ultimately they're human beings and there is no place for them to go.
Terry, how is the relationship between you and SAPS and Metro Police here in the Metro?
Look, it's taken me a long time, but my relationship with SAPS and with Metro Police is really good, and it's taken some time to develop those relationships, but it's still difficult to get the various departments and role players to work together. And in the beginning, it was very much a, you know, whose responsibility belongs to who. So for example, if they were undocumented foreign nationals, SAPS would say, no, we can't ask, you know, do you have your permit on you? And immigration said, yes, you can. But SAPS still maintained that they couldn't. The most important role players that are going to help turn the tide here is your Metro Police, your broader safety and security department of the Metro, your MBDA, whose responsibility for inner city rejuvenation, etc. Part of that mandate includes safety and cleanliness. Then you've got your SAPS, you've got your immigration, and then also your customs. Sorry, I forgot about that. Also your customs, because a number of these businesses in this area are cash businesses, and many of them aren't paying tax. And in raids in the past, that where we have done joint operations with all of these stakeholders that I've mentioned, there's been fines of excess of 300,000 rand in cash in these back rooms. Now, I can assure you there's no tax being paid on that money. So we've appealed to SARS to come and join us on these raids, but dololo. Right now, we have a very high level of crime. Some of the streets, specifically in Central, are crime ridden. And I mean, every single day, crime is taking place. Your Governor Mbeki's, your Parliament streets, your Rink streets, etc. Now, for years, I've been begging for a permanent safety and security presence. Now, there were over 600 safety and security personnel absorbed into the metro a number of years back, and those people are being used to look after offices and things like that. But where are the rest of the people? We need those people to be, there has to be a presence on the ground of people, eyes and ears, because that will make a criminal think twice. So I've asked for that. The other thing that has to happen is to deal with the derelict buildings, because if you've got derelict buildings, these are havens and crime dens for prostitution, human trafficking, drugs. A lot of people live there, and the places inside those areas, there are drug needles, there is human excrement, the lifestyle, the rats that are walking, scuttling around there. It is so unsafe and unhygienic structurally and in terms of health for people. But because they've got nowhere else to go and they've got this ball and chain of addiction, it's their only alternative.
Alexis, I'm going to be a ane chaze ubusenza lantoni iyaqona sibiza iven izodila naye iven imthathi yomvalela
ngobusuku bangolwesine siye sayinxalenye abantu abajikeleza izitalato zakwazakhele ngelinge lokukhusela abahlali bakule lokishi koonqevu nalapho besifuna ukuzibonela ngawethu amehlo umsebenzi abathi bawenze ukukhusela abahlali bale ndawo
sisi wam le nto ayiqali ngoku ya ke yayenziwa before structures and committees yaqona apho umuntu reporter khona then structures zihambe zoyilandelelela lonto leyo now yayisenzwa ngodamkhulu bethu nodata bethu nobhuti bethu now iyaphela so uphela kwayo ezibo siminyaka ihamba ne-crime iyanyuka so babona onyani uba eyi mani ngoku ingathi sivumelene ii-chance uyaqona azisekho ezaa structures ngoku into yenziwa kamandi kuthiwa ward committees uyaqona so no ithi loo nto leyo kufuneka thina ngoku sisithathe laa nto sasiyenziwa ngodayisenziwa ngodamkhulu bethu nathi siqhubekeke phezu kwayo now thina ngoku asithi sizi-structures sithi sizi-patrollers keeping our community safe uyaqona because sikhatyela iminyango siyarojwa akho pho sinoripota khona ufowunela iven it will take maybe 3 hours ifike iven but xa kuthiwa kuwe kubethwa umntu wapho sakhawuleza ifike iven so sibuyisela lanto into zasenzeka kudala yiloo nto sithi sivusele ipatrol siswam if ipatrol siswam ibike yawa iyiphakame kakhulu icrime then xa iphinde yaphakama xa iphinde yaphakama ipatrol siye sifumane abo baquma bona abangayaziyo okanye utsotsi uba ipatrol ivukile uyaqona because if sizawubiza imeething sithi sizawupatrola bazawuchazelana alabo ezimeething ukho bantu bazomamelana alapho ezimeethingini but if ke ngoku thina sithe siyaqala ipatrol siphinde sikhontakta ngehlobo sikhontakta ngayo siqala ipatrol siye sibafumane unqevu kakhulu then ke ngoku as uba ipatrol ihamba bayanqaba but ke ngoku abayiunderstandi uba sizahamba njani senze ntoni nathi because amaxesha ethu abazufana
omnye wabahlali abasebenza lo msebenzi wokulwa nolwaphulo-mthetho uthi nabo basengozini ngalo msebenzi bawenzayo kungoko bezifihle ubuso ukwenzela ezi zigilamkhuba zingabakhombi emini
i-safety yethu siswam because siyavuka siyaphangela siya ezindaweni zethu yaqona naw xa sisenza le nto senza i-safety yethu at the very same time because uzawubaleka omnye ayo lo abebathumile uyaqona kuthiwe ngubani ndimbonile i-just i-safety yethu nathi sizokwazi ukukhuseleka nathi at the very same time amapolisa sizoma ayasincedisa because if siyapatrola sicontacte u-station commander either wasenew brighton police station okanye kazakhele police station then uzawusenda iven okanye loo moto izawube ipatrola izobani sitshekisha njengbe sitshaya irawundi nathi nayo izobani sitshekisha ibe ihambelane nathi kwenzele kungabikho nto asiphathe izigani kaloku uyaqona sihamba siphethe izandla zethu so bona bayakhona uba kukho bafana baphathe igani so bayenze lokhuseleko lwabo nathi zibe khona iimoto ezipatrolayo nathi till de nathi sigqibe ipatroli
lo mhlali uqhubeke wathi bayawubona umehluko oko bathi baqala ukujikeleza ezi zitalato zakwazakhele
if siyahamba amaxesha mhlawumbi sigqibela ngoo-12 uthi cwaka kanti ngokutya bekubinguvula sibhuqe ekuhlaleni kuve nabantu behamba nango-1 okanye ngoo-2 ezuba nathi sipatrola ngoku kuthe nkcwe ezitratweni i-crime noko iyehla kancane kancane sizipatrola sizincamile sashiya izinto zethu ezindlini sama sazopatrola nabona balele xa sibhaqa umuntu ethi naye senze crime sizawudila naye accordingly yaqona sibize namapolisa nanku umuntu eberobhile senza lonto leyo
ukanti uthi baye bafumane uqeqesho banikwe nemigaqo abazokuthi bayilandela ukwenzela benze izinto ngendlela xa bethi badibane nezizigila mkhuba ezidalatweni
so when it comes about we patroller siyaqala ufuneka usihlale phansi niqalise umthini bani rules ku patrol anivele nenze nje yaqona now siza kuwe siswami nezimzekelo ufika uxabana notata ekhaya phendlini we don't deal into ezinjalo uthi wena awupatroli ne uthi man ebenirobhile umfana othile simple thing esixela yona go to the police station uyomvulela i-case lamfana thina sidila nomuntu esimdibene naye senze i-crime nomuntu uthi fana balixesha lokuba usendlini ngo-12 simfumana esitratweni ufuna ntoni ngela xesha esitratweni yaqona so andifuna ukuthi mhlawumbi bona benze indlela abayenza ngayo but kwi-patrol bane-rules anivele nenze nje that's why kuthiwa nenoskenwa then after i-scanning asuba ixesha lihamb umntu abanokwenziwa i-training nibe nezinto enizifumanayo enizokwazi usebenzisa kuthiwa xa nibetha umntu nibetha ngehlobo okanye xa nidila nomntu nidibana nomntu ehlobo whatever case enidibana nayo nihamba ngexesha lam nihamba ngendlela ngendlela anizukuvele nenze nje iyaqona
thina siyi-MPK TV sesafika emva kwesiganeko sokubethwa koonqevu abathe maphanga abahlali bale ngingqi ngentsasengo lwesine ixhoba lesi sehlo liyabalisa
okay papa 6:06 namhlanje sivuka kukho abantwana abasebenza apha ethene aba under contractor kamasipalati so baye balinde u-team leader wabo abazisele iplastic abasebenza ngazo so bathe besalindile ke ekoneni kwathi gqe i-tez engena registration number kwistrato endihlala kuso yagqitha kuthi kancinci yayotshonela kwistrato silandelayo esinoma yi-friend and then kuye kwahlika kosheka ikrwala pha elingu driver kwaphuma abafana bayithu omnye unxiba ushort omnye umde usilenda omnyama baza straight mina ke sengene ekhaya dini baza straight ku lentombazana bayithathele iphone and then babe sebekhupha igun omnye ke kulo esibini unxiba ushort ufuna udobula lo esibini uyanqanda lomde omnyama ba asudubula sifumene iphone aphinde ajike lo wesibini athi sinike imali kuthiwa nipeyile athi naka anamali imali amayikangeni nanipeyange umgqibelo bathi nabusixeba usixelela amasimba sawubuya ngawe bemka ke bayongena emotweni yajikela istrato kuthiwa yipenxe sithe sisamile veri bake kwabahlali bephuma sayibona isithi chenge kulati kusenjalo baye kwabanye ke abanxibe kwa ezo overall zekwamasipalati phaa ngaseWilson Stadium napha bafike bafuna iphone bazithatha bafuna nemali abayifumana kodwa imali yona bathathe iphone zodwa
ingaba likhona uncedo nelifumanele kwababhuti bapatrola yena basisi
sikungona silifumana ngoku ngosike sive impembe bafumanekile abafana qha sitheke usifika sekuthiwa bathathwe ngamapolisa
ingaba nezeva njani nina ngaloo nto leyo
sinako ukuvuya kancinci but ke asiyenza le nto besifuna uyenza sifuna ubabethi sisisa kakuhle bahambe ngewulche banye baphuma amazinyo kanye bataka amehlo loo nto iyo yenzekayo because kaloku sihamba siphakuphaku apha esitratweni uba ngoku ndingathi gqine moto encinci emhlophe ndawushiya nale mike mna ndibaleke because ndiyaboyika siphakuphaku sizingqwelerha sihamba apha esitratweni and ke ngoku umamam uphele ecollapsa elanu sinobrother wethu wayengcwatywa kulo nyaphelo wadutyulelwa endlini so umntana uvele waphakuphaku anendawo ngathi uyaxhozula ngenxa yale nto yobona igani
osuka kwisebe lophuhliso loluntu kweliphondo uAndile Mankayi usinabisela ngengxaki yeziyobisi kweliphondo lempuma kapa
ingxaki yethu ngakumbi apha e-Eastern Cape yokuba i-drugs zifumane kalula kwii-community zethu ngakumbi nangakumbi utywala also ne-drugs ezingekho mthethweni uyafumaniseka into yoba kwisitrato ngasinye apha kune-tavern okanye i-liquor outlet and kunabantu selling utywala ebantwaneni but also nee-drugs ezingesosemthethweni ezuba ndisitsho ngakumbi ngakumbi eyona ngxaki sinayo kukusetyenziswa gwenxa kotywala ngakumbi nangakumbi ngabantwana eyona nto kuyiphazamisayo yokuba le ngxaki okanye abona abantu bachaphazelekayo ngabantwana abasebancinci abangaphantsi kwe-18 years abasesikolweni. Nto leyo ithi ke ichaphazele indlela abaphefoma ngayo esikolweni izifundo zabo, but also ichaphazela namakhaya. And ke ayiyo ngxaki echaphazela only abantwana, siyazi nabantu abakhulu abasebenzisa utywala nezinye iziyobisi ngokungekho semthethweni. Loo nto ke yenza iingxaki ezininzi kwintlalo yethu. Kodwa ke zininzi izinto ezi ii-programs esinazo siyi-Department of Social Development, sisebenzisana ke namanye amasebe karhulumente no-Liquor Board o-Department of Health ukuzama ukufundisa abantu ngengozi zokusebenzisa utywala neziyobisi gwenxa. Kodwa ke zikhona ke nee-centers esinazo ezinye zixhaswa ngurhulumente apho ke bathi baye khona abantu abaneproblem ye-drugs lapho ke bathi bancedwe ngento ye-counseling. Ikhona ke lapha eGqeberha i-NS Malgas Treatment Center elungiselelwe ke abantwana abaneminyaka 18 nangaphantsi abathi ke bahlale apho for iinyanga ezintathu for i-treatment kuzanywa ukuncedisana nabo ukuthi balwe lo mngeni okanye le nto ye-addiction. Bathi bahlale ke apho abo bafundayo ke ngeli xesha bapha kule center yethu baye bancediswe nge-homeworks nezinye ke izinto zokuzama ukubaphuhlisa. Zikhona ke nezinye ii-treatment centers for abantu abadala e-East London ezifandwa i-Department of Social Development, uSanka kunye ne-Colonia kwela cala lase-War Tambo. Sinayo ke ithembelitsha nayo rehabilitation center ethi ifandwe ngu-Department of Social Development. So ndizama ukutsho ke zininzi iinkonzo ezithi zenziwe ngurhulumente ukufundisa abantu ngeengozi zokusebenzisa iziyobisi, kodwa ke ngakumbi ngakumbi nokuthi sixhase abo bantu bathi sele kanti banengxaki yeziyobisi. Siyabongoza ke abantu ukuba mabaye kwii-ofisi zakwa-social development if umntu unomntwana okanye ilungu lesapho oluthi lufuna uncedo nenkxaso ukuthi bangancedakala njani kule nto ye-drugs.
Andile uqhube wathi abantwana bathi baze kulamaziko ngozofuna uncedo lokuyeka iziyobisi banalo ilungelo lokubuyela apha xa sele bephumile ukuba baye boyisakala baze bawele emgibeni ukuba ngamaxhobo eziyobisi kwakhona.
Abantwana bathi ke phambi kokuba baphume kwezi centers zethu badityaniswe nee-social workers ekuzikwezi ndawo bahlala kuzo. Kodwa ke kuyenzeka abanye ngokuthi bangafumani inkxaso emakhaya baphinde barelapse. Kuthi ke kwakwenzeka loo nto siyabakhuthaza abazali uba mabaphinde baye kwi-social workers, baphinde abantwana bafumane uncedo, baphinde ba-admithwe kwezi centers zethu. So msasi ndizama ukuthi ke uncedo olu lona luhlala lukhona ukubaxhasa kunye nabazali babo. Abantu abaninzi baye ke balufumane uncedo, baye bancedakale. Ndingathi ke mhlawumbi nxa ndiqikelela nje ukuba sinawo amanani aqingqekileyo ukuthi uba abantu abayi-10 bebeye kwi-treatment program mhlawumbi yaba ngabantu abathathu abathi barelapse. Kunzima ke ngenye ixesha ukuyifumanisa ukuba abantu bayahamba, abanye baye kwezinye iindawo. So ii-social workers okanye abantu abancedisana nabo baye bangabi nalo unxibelelwano nabo ukutrekha ukuba ke ingaba baqhuba njani ne-treatment.
Uvale le ntetho ngelithi banalo iziko lasimahla apha eGqeberha nalapho kwamkelwa khona abo bafuna uncedo bengathathi ntweni.
Apha ke e-Eastern Cape ndingathi ke sinethamsanqa kuba le center iseGqeberha i-NS Malgas lena yenzelwe abantwana ababhatali phaa, yinkonzo emahala ukuzama kanye ukukhawulelana nalo mngeni wokuba sisazi ukuba abantu bayahlupheka. Ukongeza koko kunezi centers zimbini zintathu Gxebe zifandwa i-Department of Social Development, nalapho ke abantu abathi bathunyelwe khona abantu abangakwazi ukufikeleleka kwezinye okanye kwamanye amaziko ngenxa yemali.
Siyasazama ukuba nothethathethwano nomasipala wesi sixeko saseNelson Mandela Bay, kodwa ke oko akhange kube yimpumelelo.